Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndiwana 47,000 kwacha kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndiwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndiwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisano pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tango imbali phone pa nambala iyi 086-780-355 Crazy Buses Miles of smiles to your destination
Chawango, kaya zatu nungu ibanji kumangrande uko muri Kunjasa ande kunonde, ai, mwemo Udanda ula bajanani akale kuti nasi yaji mwene Zumbangu udanda ula antawi zonsezija Naona kuti zingu kupatisa mtu maganizo basi Zinazi, zungu kufunika kufumereza basi Kuti, mene mundi mene zintu zinazake zikuwe nila kuendira basi Kute kukata ale roi, ndikulembera panja pa maofesa ama polisa chimwene. Ndikudziwa kuti ukudabo kuti Bwande, kuli nangaja chitika sundi jani. Mwangu vita kwa una mapolisa. Ai ndithu, zati futanso. Kafadala munga mantali zose, ndaminali nkati mwachitokosi cha mapolisa. Ndisa napitilize, muntirole nipelekesa wacha kwa nkwanta za maulendo pa basi kwa tukono za kweze basezi. Ukagwera basi za kweze timali makali zii umadziwa ndithu kuti hapa basi tikafika maendo da basi za kweze amakhala bwino osati yaviyaviyayi ndimanena kuti katayi ndikulembera panja pa ofesi ya mapolisa timadzapereka nsima kwa kafadala mlamu wanga amene sizimuthera kwathukuna chimwene wangopezeka nkhani zotena ake anjatidwa akafadala timangodziwiratu kuti yakhala ali mgulumo Ngakhale nkhani zosamukhudza kafadala amalowerera nawo chifukwa nthawi zose amakhala ali kumbali yoswa malamulo. Akaidi anakaenda nawo kaya kuti mademu kaya. Eyetu ndi chifukwa chimene amumangira nchimenecho. Zoti akachita nawo mademu simadziwa. Sana ndibenthulire ndikomwe. Ntamuona muchitokosi kumufunsa chifukwa chenicheni chimene amakachita nawo mademu. Anangoti chimaenda chigamo tokumatuluza kuti nthawi yakwana yoti tilemere tipite ku nsewu tikatoletole chigamo chimachita kuti kunena kuti kaya ni mowa tsiku limene tieni tikaledzere kaya ndi chamba tieni tikasute koma tieni tikapezeke ku nsewu akufotokoza ife ukamwa tinangoti kakasi mpaka napano achimwene zenizeni zimene amakayendera mu nsewu kunoko ndiye sitikuthabe kumvetsa kuchikumbeni Nkhani izi zikumveka zochuluka pena kuti ayi timakalimbana ndi amabwalo pena kuti ayi moyo kunyungunya uyu ndiye timakaonetsa mkwiyo wathu penaso kuti ayi tikufuna alipo watule pansi udindo akeiti tafotokozani inuyo ndiye chenechene chimene mmakaendera ndichani ayi ndithu kukanika kunena chimwene angoti nava chigamo chikudutsa chikulengeza ndiye basi naona kuti naneso ningopita nawo pano akwaimba mulandu oswa sitolo za anthu ndikubamo zinthu monga njinga za moto mafiriji ndi zina zambiri ndiye ndimamufunsa kuti nanga zimene zinso zinali gawo la zionetsero ndiyele pamene amandiwuza kuti zionetsero sizimakhala ngati njira ya ntanda yayi yomayenda kuimba nyimbo lilani anzanga lilani lilani anzanga lilani lilani ndiye amawadandaula anyamata kuchiritsa zionetsero anamaluwa paja pakatipa anatsekula kakantini kawo amagulitsa mabeseni a pulasitiki nsapato ndi zina zambiri mademo kungoyamba basi to anthu onse ukalowa mu kantini anamaluwa ukadzadza mmenemo anatenga ngongole kuyamba business lero kakantini konse kafadanda anzake naja konse anaseseratu atenga zonse apita nazo mademo funa zinthu zisinthe ndinena pano anamaluwa sakudya nsima ayi akumakhalira kusisima tsiku lonse akumatakalingalira za ngongole imene adatenga kutsegulira kantini ndi akaganiza kodi ndiye adzabweza ndi chani zimakhabe zinthu zowavutirapo nthawi imene anamaluwa madandaula kuti ndiye titani mwanditengera zanga zonse ndi pamene amene adakonza mademo amanena kuti heyi musalire panotu paja sizinayambelero zimenezi munaziyambitsani inuyo ndiye lero musamve kunyung'unyayi ndiye tamva kulankhula kwa mtunduwu kuchokera kwa ena amene anakonza mademo nava chisoni kwambiri kuti koma pena pake maganizidwe athu amakhala ombwambwana kwa basi chifukwa choti zina zake zoyipa zidachitika mbuyomo anthu amatchola sitolo za anthu ndi kumabaka tundu manyasa anzawo ndi kufika posauka nazo katundu wawo atabedwa sindikhupira kuti chingakhale chifukwa choti ino basi tidzipitiliza zomwezo zolakwikazo zomakatchola sitolo za anthu ndi kubama katunduzo zinthu ziwiri zolakwika sizingapange chimodzi cholondolayi ifeyo kuchikumbeni kuno timaona bengati mademo ndofunikira ndithu anthu andi ufulu waonetsa kuti ayi magayi zimene mukupanga sizimene tinagwirizana ayi sitigwirizana nazo mwatera pulamotu koma kumanka tiswa sitolo zathu pomanena kuti alipo wathu paja ndi zimene ankachita mu nthawi yawonso anaswa sitolo ndi kubaka tunthu ndizisawoyo panopa ayi chifukwa tikupanga ndi ifeyo ndi maganizo ohoho wana ndalama pano kwathu kuno ndiye afika povuta chimwene ntchito sizikuyenda umphawi wokhodzokera ndiye koma tidzichedwanso kumaswaso zinthu zomwezo zimene tikuti anthu akuyesetsazo kuyambana koyambana ndi mabwalo za milandu kukaswa kukaswa kantini anamaluwa alakwachiyani iwo ndi bwalo za milandu alipo ndithu anthu ena aka chimwene amene amachita kunenelera zipolowe ngati akunenelera mpira iyayi osanyengelera akuluakulu tiye ntikaswe sitolo tikaona polisi kugenda ndiye anthu nkumaombera mmanja kuti hee tikagendadi koma kodi pa matsiziro pa zonse tikufuna tikapindule chani ndi saname akundifotokozera kafada nakwiya naye kwambiri nakalaka nditamukupa chikofi ndikumuwuza kuti mukuchita zitu ndi zinthu zopepera sindingamangokhalira kupanga zimodzimodzi ngakhale mu nthawi ya timoteyo ndi anzake ansundwe balakisi tinkanenaso zimodzimodzi zomwezo bwandefe tinkaima pachulu nthawi imene ija kunena kuti inde mulundi ufulu wochita zionetsero zosonyeza kusakondwa koma ndi zausatana zenizeni kumatchola sitolo za manyasa anzanu ovutikaso ngati awo nthawi imene ija yachina timoteyo ifeyo bwanta sadala nkhulapo kuti komatu izi mukuchitazi mukudzala mbewu tsiku lera lake ndithu mudzakolola mbado wina pano kumangoyang'ana mutumwawo mukuyenda malingaliroti kani zikavuta mukakhala kuti simukumvana mathero ake amakhala amenei waiti nthawi yachina timoteyo tidakambapo kuti achinyamata awa tikuwadzalawa tsiku lino lake adzativuta machitidwe ake koma monga ubwantasa anthu ankangoti athu openga ubwantasa achita bwanji lero ndi izi anthu akufuna tidutsenso momwe muja mwachina timoteyo muja momwe muja mwa osaopa koma timaona ngati kanasintha chimwene machitidwe athu a zinthu ndikudziwa kuti alipo ena ake amene akumaona kuti nthawi yachina timoteyo zinthu zinayenda ena ake zinawathekera anakwanitsa kuchosa apumbwa aja ndi kulowetsa makosana amene alipo pakadali panowa komanso mwanji wawo timoteyo ndi anzake ena zawo zinayera pano ndi mabwana ena ake akaganiza zimenezi akumaona ngati zomwezonso zikhoza kuchitika akhoza kuyiphula kuzula amene alipo pakadali panowa nawonso ndi kusanduka mapwepwete kumachita kuyendetsedwa kutsekulidwa chitseko ngati achina timoteyo ndifo yake akumalemba mtima kumala nkhula kuti ayi zisawowe panotuyi paja inunso munkapanga zomwezo inde sidali zomwezo koma ena ake adasauka nazo kaya mpakana pano akukanika kuphukiranso ndiye tidzipitirizabe kusaukitsana chifukwa ena ake adapangapo life ya bwanji imeneyi inde nkwiyo ulipo koma nkwiyo ulikira natokatoka kusia uti kuitayo ndesi zedi ai sizoona ai ugamba za nkwiyo amwena nkwiyo uli mwantu wakunyasalande kulimbana nduyu wantari wa dzimau ama tsogolera mpira kwathukunoyo anthu amangokwiya naye basi bwana madzi sangapange chilichonse chabwino mmaso mwa anthu uyu nyamata omwetsa chigoli chabwinoyi kuita ndidakalandira mphoto kunkhumanowu ndiwira naso bwana madzi ndikwanitsa kupita koma nyamata ndikulephera kupita chifukwa cha zovuta zina koma ndiye anthu sikulankhula kwake amvere tamuoneni bwana madzi wantalitali ngatuyo eti wapita kweti koma mwana sadapite kodi madziyo akupita ko ngati ndani nayeso anaita ndiwa kaya ngati mkulu wathu wampira kuno iyai amene samayenera kupita koma mkwiyo winu I say barman tawakumbutsa mabwana wakuti pamene akuchita zitukuko atatikonzeranso blanta ya bypass road ziko zochita bwino komanso awaku mwanzawa kungomangira sitediamu basi se tandipatsa uwira I se
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi